aukulana. Ilondolose suhamdinami dauyami aukulana usowami aukulana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami.
You're the girl for my life.